Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Mwiriwe neza abandi mwaramutse bivanye naho muri kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 2026 rusama 2023 amakuru twabateguriye ahagaze ku ngingo zikurikira. Abakozi batari bake bakora ubuzi mu ntara ya Bururi bavuka mu ntara birukanye abajejwe intwaro bagasigura ko ari mu ntumbero yo gukingira umutekano umaze iminsi uhungabana muri iyo ntara. Bamwe n'abandi bakavuga ko icyo kigamije guhuvya amatohoza ko kandi leta ya CNDD-FDD atamuhwe ifitiye abanyagihugu ngo kuko abo bakozi bari batunze imiryango ngo none igiye kwicwa n'inzara. Umugambi wa leta ya CNDD-FDD wo kwica, kunyuruza, gupfunga no gutoteza abatavuga rumwe na CNDD-FDD urabandanya. Turaza kubabwira ibijanye n'umunywanyi w'umugambwe CNL aherutse kunyuruzwa n'abakozi b'iperereza muri inondwi aho mu ntara ya Bururi nyene. Igiturire n'ubusuma navyo birabandanya gukogwa mu bisata bitandukanye. Abasirikare bari mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia baravyiyamiriza hamwe n'abanyagihugu bo ku mutumba Gihungwe komine Gihanga intara ya Bubanza. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Gihungwe bakaba biyamiriza ubusuma bwakozwe n'ubujejwe ubutunzi bw'ivuriro ritoyi riri kuri uwo mutumba, akaba atarafatwa kubera igiturire yatanze. Mu gisodaho bavuga ko umukuru w'igihugu ngo adakenyeye ngo zigume ivyo avuga byo kugwanya ubusuma n'igiturire muri urwo rwego ngo ntibizoshoboka. Basaba amakungu kushigikira ibiganiro bihuza abarundi kugira umuti w'ibibazo bihari bitoregwe umuti ibara ritaragwa nk'uko bisabwa n'intumwa yigenga idasanzwe ya ONU kubijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Dondo Byembazo Mutima, mu buhinga bw'ivyuma naho hari Jesrene Manirakiza. Itonito ni mukanyi sase kazi.
Nizi duma tuvuka tuti abarundi bahagabire kuba mu 2025 umugambi CNDD-FDD warashizeho ico twokwita intwaro y'igikenye iciza abantu ikababuza kuvuga ikabazija cyangwa ikabazimanganya ikoresheje urwego rw'ubutungane. Ibi iya umuhizi Petero Nkurunziza na legio mu bunyoni uno munsi ari mu munyororo nibyo bakora ibakoresheje intwaro mu kuzibya bo batavuga rumwe baba bari mu gambo CNDD-FDD cyangwa bari mu batavuga rumwe na leta cyangwa bari mu mashyirahamwe atabiyegamiye mu bya politiki. Uno munsi kubona legio mu bunyoni umwe mu bubatse iyo ntwaro y'igikenye, umwe mu bubatse uwo mugambi wo kuzibya abantu hakoreshejwe ubutungane, uno munsi nawe ari wahohoterwa nibyo nyene wenyene yubatse nakagoye kavunuwe abarundi kwa ta murundi n'umwe yo kwijajara ngo ntibizomushikira. Ntidukoma amashyi rero ngo tunezerwe ngo bunyoni yafunzwe yaratwiciye abacu yaduhohoteye canke nitumukunda. Oya, tugomba ahubwo kuhagabira tukamenya yuko uno munsi ari bunyoni wewe urumva asanzwe afite n'ivyo yagirizwa by'ukuri n'ahatarigere karahagirizwa uno munsi ejo n'ubundi mbere uzosanga ari inzira karengana. Duhaguruke dukore ibishoboka byose kugira ngo ntavye mu Burundi n'umwe yaba uwo munsi CNDD-FDD canke umurundi uwo ariwe wese atari no mu mugambwe runaka asubira guhohoterwa n'iyi ntwaro y'igikenye ya CNDD-FDD. Ni ico kintu twebwe nk'abarundi tugomba kwitwararika, ntidusubire gusamazwa n'ibifarisi itari karagira mu kuzibya afute ku rugo rwa politiki uwo bari bashyamiranye umugamusende defted amatati basitani yabo bagabari babiri ntadusamaze tumenye ko intwaro y'igikenye abo bagabo bashizeho bongera barahagararira bongera barakoresha mu kuduhohotera iyo ntwaro uno munsi ishobora kumira umurundi wari we wese kanatsinda ishobora kumira bunyoni nta murundi numwe yujyamo mukondora dusi ngo ntizomumira cyangwa muhohote
mwicere kwa nikibona ikibarirwa naco ni icumva tuhagarare guma ridusubire mu ntwaro y'umugambi umwe rudene rero umugani w'incungu ya demokarasi nyakwigendera Melchior Ndadaye n'abagwanya demokarasi barayikeneye abo bita badede nabo nyene basa n'abahaguzwe ntibahereza y'umutwe twese hamwe haguruke tuhabuze icyo twagwaniye na cyane cyane kuva Ndadaye agandagura
ndasubiye kubaramutsa abantu barenga 60 bari basanzwe bakora ubuzi butandukanye mu ntara ya Bururi barirukanywe n'abajejwe intwaro muri iyo ntara ku munsi wa kane w'inondwi insiguro zitangwa ngo nukugira hashobore kugwanywa ubwicanyi bukogwa n'abitwaje imipanga bumaze iminsi buvugwa aho mu ntara ya Bururi ariko rero bamwe n'abandi bakabona ko uwo mugambi wabugamije guhuvya amatohoza kuko bivugwa ko ubwo bubisha bukogwa n'imisoresore y'imbonerakure mu gihe abo bakozi bari bafise imiryango batunze kubera iyo mirimo barangura biraboneka ko ubutegetsi bukomoka ku mugambwe FDD bubandanya kugaragaza ko atampuhwe bufitiye abanyagihugu inkuru twateguriwe na Aline Munezero
amakuru hajyo haguruka ikora muri bamwe mu bapolisi bakorera mu ntara ya Bururi ashikiriza ko bangana 61 abo bantu birukanywe n'abajejwe intwaro kuri wa kane igenekezo rya 2025 rusama umwaka wa 2023 basubizwa mu ntara bari baje bavamwo abo bantu bakaba bari basanzwe barangurira ubuzi butandukanya mu ntara ya Bururi benshi muri abanyagihugu bari bagizwe n'abakozi bo mu mirima abakozi bo mu mazu hamwe n'abakora ubundi buzi bwatuma baronka amafaranga yo kwibeshaho insiguro zitangwa ngo nukugira abashobore kugwanya ubwicanyi bumaze iminsi buvugwa muri iyo ntara bukogwa n'imigwi y'abantu bagendana imipanga amasoko ya radio aguruka muri iyo ntara ya Bururi abandanya amenyesha ko abo bantu burijwe ikamyo y'igipolisi inyuma yaho bari bamaze ikiringo c'indwi bafungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Bururi abo bantu bari barahagaritswe inyuma y'isakwa ryakozwe n'igipolisi mu makartiye atandukanye hamwe n'imihana yo kumugwa mukuru w'intara ya Bururi hadasigaye inyuma n'amazone yo micungararo yaho kubwo ayo masoko nyene ya radio haguruka abantu ngo bakekwa kuba boba bari mu migwi imaze amezi abiri ihungabanya umutekano inkuru zitangwa n'igipolisi zikavuga ko muri ico kiringo abantu baharugwa muri 10 bishwe batemagujwe imipanga mu matohoza ariko arakogwa kugira hamenyekane abakoze ubwo bugizi bwa nabi hamwe n'imvoza biteye harafashwe abantu bagera kuri 15 harimwo umudandaza azwi ku izina rya Joel Ndayiragije akaba yafashwe ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2022 rusama ageze ku kiraro cya Rumonge bikavugwa ko yagomba guhungira mu gihugu kibanyi cya Tanzania abantu bafatanywe n'uwo mudandaza baciye barungikwa mu gashoro k'ibiro by'iperereza mu gisagara cya Bujumbura muri kino gihe rero bikaboneka ko agahengwe gasa n'akabonetse muri iyo ntara abanyagihugu bagasaba ko hakorwa amatohoza kugira bakoze ubwo bwicanyi bamenye kane cyo kimwe n'ababatumye ayo makuru aremezwa n'ibiro bya buramatari w'intara ya Bururi bakamenyesha ko abanyagihugu birukanywe bazogaruka gukorera muri iyo ntara babanje kuzana impapuro zemeza aho baba zitewe ku mukono n'abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe umutekano mu ntara bavamwo ariko rero bamwe n'abandi bakabona ko uwo mugambi wo kwirukana abo bantu wo bugamije guhubya amatohoza kuko bivugwa ko ubwo bubisha bukogwa n'imisoresore y'imbonerakure mugiye abakozi bari bafite imiryango batunze kubera iyo mirimo barangura ngo bikaboneka ko ubutegetsi bukomoka ku mugambwe FDD bubandanya kugaragaza ko atampuwe bufitiye abanyagihugu
Aline Munezero turagushimiye kuri iyo nkuru umugambwe umugambi wa leta ya Centre FDD wo kwica kunyuruza guhohotera no gupfungira abantu busa batari muri Centre FDD urabandanya gushirwa mu ngiro ku munsi wa kabiri w'inondwi turimwo umunywanyi umugambwe SNL akaba n'icegera cy'ubutwari uwo mugambwe muri zone munini focus niy'ubuntu uwo muri komine n'intara ya Bururi yaranyurujwe bamwe mu bamunyuruje harimwo abari bambaye impuzu z'igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko gushika ubu nta n'umwe azi irengero ry'uyo munyagihugu abanyabururi bamwe bakaba bamenyesha ko intwaro ya SNDFDD ibangamiye ubuzima bw'abanyagihugu mu mpande zose byiza rero iyo ntwaro abarundi ngo bova hasi bakayisezerera iyi nkuru twayiteguriwe na Ninete Nancy Morton
kuri uwo munsi wa kabiri igenekezo rya 2023 rusama 2023 focus niy'ubuntu ari mu kabare bita kwa Ruhene ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi niho yagiye abona abagabo babiri bambaye impuzu zisanzwe batamenye yerewe ibururi bashitse muri ako kabare baraheza abaza abahari ngo babarangire umuntu amwa neza imishatsi baba barabaretse fokasi niy'ubuntu kuko ariko kazi kiwe abo bagabo babiri baca basaba fokasi ko yobamwa nawe aremera aja kubamwa ahejeje asubira muri nyakabare kwivuna akanyota nkuko amakuru ava ku mugwa mukuru wa Bururi abivuga haciye akanya ngo abo bagabo babiri bari bahejeje kumobwa na fokasi baragarutse mu kabare kwa Ruhene inyuma yabo hashika imodokari yo mu bwoko bwa kamionete Toyota Double Cabine ifise ibyo bitabonerana abayirimo bafashanije nabo bandi bagabo babiri bacaburiza fokasi niy'ubuntu muri iyo modokari fokasi mbere yo kwemera kwinjira muri iyo modokari akaba yaragerageje gukoma induru atabaza naho atabashoboye kumutabara bene kumufata baca bamufatira ko inkoho baramukankamira bati turakurasa fokasi aca aratekereza arinjira ibyo byose bikaba byabaye nk'igihe cy'isaha 11 z'umugoroba bamwe mu bamenye iyo modokari bavuga ko ariyo mu iperereza i Bujumbura kuva uwo munsi niyo saha ariwo ngo ntibazi ahari kuko ngo baramurondeye mu busho bwose bw'i Bururi barahebura basaba leta SNDFDD kubafasha uwabo ngo ntagirirwe nabi yamara abandi banyabururi twashoboye kuvugana naho batashimye kuvugira kuri mikro zacu bamenyesha ko biriko biraba ngo naho byatanguye kuva kera ku ntwaro ya SNDFDD ngo nishyirwa mu ngiro ry'umugambi wa leta ya SNDFDD wo kuzivya uwo wese atavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi SNDFDD bakibutsa ko Reveriano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wo mugambwe ariwe amaze iminsi aho aciye hose agenda asaba abagumyabanga ba SNDFDD cyane cyane abaserukira abandi gukorera ayo maroregwa abanyagihugu ngo bazoba bariko barakura intambamyi mu nzira intwaro ya SNDFDD mbwira abangamiye ubuzima bw'abarundi mu mpande zose ku bw'abo banyabururi icyo baciza ngo ni uko abarundi bose bova hasi bakayisezerera
tunagushimiye na wewe Ninete Nancy Morton kuri iyo nkuru fokasi niy'ubuntu akaba yavutse mu 1992 avukira ku mutumba Buhinga zone munini komine n'intara ya Bururi arubatse akaba afise abana babiri Buhinga bw'ivyuma babanze batumirira mate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye hano kuri radio
Haguruka Barundi humuragi ugucatu vyaye muvyeyi wa twese abatoteje ibibondo vyawe bakaguhagarara munda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabaterikinya turababona humuragi ugucyiza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvye n'abavyeyi humura Burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwama twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera Abarundi kandi mukomeze n'abandi mwimi mitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushiri imbere ibikorwa byo kugarukira icato byaye. Komera abarundi kwibanga riranga intwari, rikazira kwihora, rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga, rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro, dufate mu mugongo imfura zacu, ishaka ubutwari n'ubuntu biturange, maze tunyaruke bwa nkuba mu gutabara bene wacu, kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inabeza.
Abasirikare bo mu mabata ya 65 na 66 bagiye mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia, baratabaza abatware gisirikare hamwe n'umukuru w'igihugu. Ubwa mbere bavuga ko bashika basanga amafaranga bakoreye atarashika ku makonte yabo, gutyo bakabona ko bashika bakubitwa n'ubukene mu gihe bari bazi ko bari bagiye kubugwanya. Ubwa kabiri bavuga yuko imizigo yabo yaba iya gisirikare baharugwa ko yaba iy'ibintu baba baguriye muri Somalia, bashika i Burundi bagasanga ntiyaje kandi burira indege bahejeje kuyipimisha. Iyo mizigo yabo ngo ikaba isubirizwa n'iyindi mizigo y'abandi basirikare bataragera kuvayo, batanga igiturire ku bajejwe gupakira mu ndege imizigo y'abasirikare batahutse. Abakuru mu gisirikare ngo nibarabe ico giturire gituma imizigo y'abafise uburenganzira kuyabitahukanwa amanitahukanwe gihagarara.
Twebwe abasirikare ibataye 63 na hatimisi hamwe n'ibatayo 65 twese turiko turasubira muri ucamavukiro, bamwe bamwe bagenzi bacu bakiri muri Somalia natwe tumaze gushika mu Burundi. Nuko twese gushika ubu wasanze ata amafaranga yatimisi arashika ku makonti yacu, ube tugatangazwa n'ingene tubishika ni Mugadisho batubwira yuko atakirarane na kimwe kizokora gisubiye kubaho kujyanye n'imishahara yacu. Ube tugasaba ababijejwe ko dushaka kuko ayo mafaranga idushikire mu bukene ariko twagira yuko tuba twagiye gukira. Icyo ni cyane. Igira kabiri turiko turasaba ku bantu baturunguye muri Somalia ku bategetsi cyane cyane i Mugadisho, turabasabye no kuri kose ubusuma n'ibituye biko biratangwa. Aho wewe ugiye uti umuzigo wanjye wa gisirikare tugenda tujanye mu ndege cyangwa icyo wasumye mukagenda mujanye, none ubu ku muzigo wa gisirikare urasigaye ari bya gisirikare kandi udushika bakabiguharura nibyo bisigare ukagenda i Burundi. Wa muzigo nawo witwa waguze nawo ugashyize wa gisirikare hagati ahandi iyindi mizigo y'abandi batagira bagomba kuturira baba bahereje bajya babifatira mu ndege, kuko wowe uje gutinisha uca wigiye ukagira ngo wa muzigo wawe wavuze hagati ahandi uwundi batagira ngombo mu bakuru bakuru ba gisirikare batagira bagomba no mu basirikare bandi batarana hehe na mama akaba ibyo bica biza kubera ifashaga muri kashe ngo none wowe urabaye bidurani ucumi uhari kashe bidurani 200 ukanteke ibyo muzigo usubi mu bipakiye ngo wita kuza na gusa nawe ukazoshika igakumbu ukarinda ko wa muzigo wawe ushika ugashira ku muzigo ukarinda ko wa muzigo wawe ushika ushika na utinda bagacaguheza ikonji niyumbire na kuguha ikonji umuzigo wawe ntura kandi ibya gisirikare bazo guharura. Twe bice dusaba ni uko gushika ubu ubukindi turi turi kiratangwa ku bagejwe n'umuvukoni mugamije babikontore neza umuzigo w'umusirikare bitaragumbuka abari bushika i Burundi abandi barindire bazoza babyitananiye nabo igihe bazogumbuka, kuko yaba babanje kubona ushika ukacunga umuzigo wawe kandi wowe uri kuragumbuka hejuru y'igiturire turi kiratangwa kandi ntitura na nyabategetsi ntari maze kuba bakishira ngaho umuzigo wawe wagumbuka gusa uze mu koloneli muhengwe nacyo ntwari ubundi ngo nacyo ngo ntwari ahubwo ashaka ko umuzigo w'umusirikare muri pakiya nango wewe ko kuzana $2 gusa byo nera gupakira twibi twasabye ibintu bihagarare ha munaka gashahara kacu kaje ku makonti yacu.
Ngo naho umukuru w'igihugu aguma avuga ngo adakenyeye ngo zigume ibyo kugwanya akarenganyo ubusuma n'igiturire mu gisirikare ngo ntavyo azoshobora.
Noneho wose mu nzego zose ku barundi hano harimo ubusuma hose nta kintu kimwe kivuga ngo kitarimo ubusuma kwasirikare b'abarundi n'abasirikare b'abarundi batikiza ibara ngo ari wese agomba umuntu urenganya naka ntangorane n'utangiye turengera naka ntangorane n'ukunyura nta kintu gituriye ntangorane perezida n'ahandi urara bavuga mu nzego z'umutekano ya nakenyere zigume kuko nta karengane ntikazupfa gahagisha nk'ubusuma cyangwa igituriye.
Bamwe mu banyagihugu bandi bakaba bavuga ko intwaro yose y'umugambwe CNDD-FDD idasubirijwe impinduka nziza mu gihugu ngo ntizizigera ziba. Ahandi hapugwa ubusuma ni kwivuriro ritoyi ryo ku mutumba Gihungwe wa komine Gihanga intara ya Bubanza. Ubwo busuma buvugwa akaba ari ubusuma bw'amabateri akorana n'izuba kugira ngo ashobore kwakiriza amatara iryo vuriro. Ubwo busuma bukaba bwagerezwa ubujejwe ubutunzi bw'iryo vuriro ariwe Nikobiri Jean. Amabateri yatwaye akaba agera ku 10 imwe imwe akaba ayigurisha ibihumbi 500 vy'amarundi. Umutahe wo kumuhagarika warasohotse ngo ariko ntiyigeze ahagarikwa ngo kubera igiturire yatanze nk'uko bivugwa n'abanyagihugu bivuriza kuri iryo vuriro. Ubu abivuza mu ijoro bakaba bavurirwa ahatabona bagasaba abajejwe amagara y'abantu mu bushikiranganje no mu ntara gukora ibishoboka ayo mabateri agarukanwa. Umwe muri abo banyagihugu niwe abishikiriza
amariho amakuru mashasha hanyuma ku mutungo w'igihugu aho umuntu w'umusisiyoneri atwara ivuriro izo mabateri yarayakiriza iryo vuriro kandi izo mabateri ashobora kuyicuma. Ayo mabateri akayagurisha ibateri imwe akayigurisha 500,000 ndetse muri sano kakanya haraje umutaho umufata kuri izo bateri ariko yaciye agenda aratanga amahera kuza nkanya n'isaha uwo mujesiyoneri yigeze afata hanyuma rero tukaba tuje kwivuriza ahantu hatabona kandi usanga dusanzwe dufise amabateri yatumurekera akazaje uri mu kitubaritsa uwamukoze cane. Uwo yatwaye yitwa Nikobiri Jean akaba asanzwe ari umujesiyoneri w'iryo vuriro. Murakoze ko mwadutabariza kugira ngo amabateri yacu yo kuryo vuriro agarukanwe.
Inyuma y'iberutse gushikirizwa n'intumwa yigenga idasanzwe ya ONU ku bijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi, abanyagihugu barabandanya kugira ico bashikireje. Ku bwabo banyagihugu amakungu ngo arakwiye gutera igitsure leta y'u Burundi yitabe ibiganiro ibara ritaragwa nkuko ryaguye mu gihugu kibanye.
Ikindi twagomba gusaba yuko n'ukuri amakungu yoheza agatera igitsure leta harimo no kuyifatira ibihano, kuko muri rusange iyo abantu bavuye mu biganiro bakanga kubahiriza ibyashyizwe ko igikumu ibyasezeranywe twarabibonye ingene ibyo bintu byabyaye akarambaraye mu gihugu kibanye bitewe n'uko abantu banze kubahiriza ibyo basezeranye ahubwo bagahitamo kwicishiriza habo mu gushaka kwigumira ku butegetsi no kubandanya bakumira abandi. Mwarabonye ko byandurutse bivukamwo ihonyabwoko. Rero ibyo bibazo bihari abantu barabiganiriye ko nk'uko twabonye amasezerano ya Arusha hakaza abantu baza guhonyanga ibyaganiriweko, hakaza abantu bahonyanga amasezerano y'iyo Arusha n'ibwirizwa shingiro yari yarabyaye bituma haguma hari impunzi. Uyu munsi abantu baguma bahunga, abadahunze uno munsi barinyegeje mu gihugu, abahari nabo bari habona bari mu bwoba. Ibyo bintu byose twarabonye ko biheza bikabyara karambaraye. Aricyo gituma umuhisi Benjamin Mkapa aho yari yagejeje ibyo biganiro twese twarahabonye, kuko arabisozereye aravuga ko abishize mu minwe y'abakuru b'ibihugu byo mu karere harimo uwa Tanzania icyo gihe John Pombe Magufuli yitabye Imana, harimo uwa Kenya uyu munsi yacuye igihe Uhuru Kenyatta, hakabamo umengo wa Kenya n'uwa Tanzania bari abakuru b'ibihugu batatu n'uwa Buganda. Rero ibyo biganiro twagomba dusabe amakungu ko yobikura mu minwe y'abo bantu hanyuma akarara urundi rwego yobishyira ko nyimba yobishyira ku rwego rw'ishyira hamwe ry'ubumwe bwa Afurika cyangwa iyo byoja ku rwego rwawo ni tukagira abahuza ko k'abahuza bigenga bashobora gutumira ibyo biganiro, kuko twarabonye ko igihe Mkapa yari kabigerageza harabayemo kujuragizwa arabura bo mushigikira mu bihugu byo mwako karere, kuko bigaragara neza yuko abakuru b'ibihugu biwacu batumvikana.
Abantu badashaka kuganira ngo baba bameze nk'abe yahunze ngo kuko baba bagambiriye gukora ikibi. Abo nabo muri kino gihe ngo nabari muri leta y'u Burundi, abanyagihugu bakabandanya basaba amakungu gushigikira ibyashikirijwe intumwa igenga idasanzwe ya ONU ku bijanye n'agateka kazi na muntu bishyira imbere ibiganiro hagati y'Abarundi.
ibyo byatumye ibiganiro bitagira ingufu kuko habuze ugushyira hamwe kudabatera igitsure leta y'umugambi CNDD-FDD na CNDD-FDD nabo bacuditse kugira ngo bo bitare ibiganiro kandi atakirinze gusabwa icyo gihe rero bica bituma CNDD-FDD na leta yayo bashaka gutegeka abo baganira bica bituma bashaka kwitoraniriza abo baganira ibyo bintu rero byace bituma ibyo biganiro bihera atakivuyemo mugabe icyegeranyo mukapara gishyikirije kandi yarerekanye neza abarangamiye uwo mugambi w'amahoro ababangamiye iyo nzira yo kuganira ko atabandi atari leta y'u Burundi kuko niyo yabivuyemo irasohoka iragenda rero uyu munsi iyo abantu bagararije kuganira kandi hari ibibazo byo kuganira ko ubundi barafatirwa ibihano bagafatirwa ibihano kandi bagashingwa ijisho kugira ngo ntibabandanye bakora ikibi kuko iyo abantu badashaka kuganira ubundi muri rusange baba bafite ubwoba abantu bafite ubwoba nabo bahitamo gukora ikibi usanga bacyakora nk'abiyahudi leta rero dufite nuvuga ko ari nk'iyo abantu b'abiyahudi ubona ko bameze nka kujya kw'inzoka yiziritse ku gisabo bameze nka kujya ko abantu bitega k'ibibombe iyo hagize uwubakoma ibyo bibombe biturika aricyo gituma amakungu n'ukuri bafashe kuri urwo rwandiko rw'uwo munyacubahiro ni ukuri yongere afashe yongere yikangure verema agaruke mu bibazo by'u Burundi kugira ngo ibibazo byo mu Burundi bitore umuti kuko igihugu cy'u Burundi kigeze hari cyane haba mu by'imibano haba mu by'iterambere haba mu by'umutekano haba mu by'agateka kazi na muntu haba mu byo bita freedom of speech mu kugira uburenganzira bwo kugira icyo umuntu ashyikirije kandi nakibwire ibyo bintu byose n'ukuri murabona neza yuko atakubyifashe ngaha mu gihugu cyacu rero tugasaba yuko amakungu yoshyigikira icyo cyiyumviro cy'uwo munyacubahiro ashinzwe iby'agateka kazi na muntu ku Burundi kugira ngo ibyo biganiro byongere bitangure kandi bitangure birimo ingufu bitangure atabintu by'uko leta izoza kunana ngo ntibijyemo bitangure bifite abahuda bafite imbaraga babishoboye nakubye nka ba Mandela na Banyerere barongera abantu bayigenga babahuza kandi umuhuza afite ingufu umuhuza w'igihagara w'ijunja n'ijambo aheze rero ahamagaza ibyo biganiro biheze bikomereze aho byari bigeze hanyuma amahoro yongera asasagare mu Burundi
tute bakunze bamakuru mutegurirwa n'uruganda rwa radio Haguruka ayo uyu munsi igenekerezo rya 2026 rusama 2023 naha arangiri ndabakengurukiye kuba mwafashe akanya ko kuyakurikirana subiye gukengurukira abayatororokanije bakongera bakayabashikiriza nibagiye uwatumye amajwi ashobora kubashikira jewe dondo tuyomba z'umutima nariko ndayabashikiriza nkaba ndabike banuye ngira nti Imana ibandanye kubazigama na gahwane na ubuta
amaringa ni meshi umubabaro ni mwishi agahinda ni keshi abavyeyi barangaswa bagatandukanywa n'imiryango yabo mana ngwino utabare tugatotezwa taco tuzira ninde wo kuturengera
niwe mugabo w'abapfakazi mana ngwino tabare warabise serange no kubishisa uzobishisa ewe mana ya Aburahamu ngwino shisa masezerano
Kura muri Egiputa, ukawa jabu zinyanji tukura, pagashi kikarani, mana nakutabare. Mana ngwino tsabara barundi kazi oh haleluya mana ngwino tsabara bari mu mabotero mana ngwino tsabari kuvye na bafakazi na batagira shinge na rugero mu kwari wa Israheli haleluya
Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu iteka na